Ithunzi lokufa umbhali Menzi Dlamini lapha kusendaweni yaseSentekhawu nokuyindawo eyaziwa ngokunotha kakhulu makuziwa kwezolimo le ndawo ibude buduze nendawo yaseCryton yikoxopho kanye nakomzimkhulu kule ndawo babe nenhlanhla yokwakhelwa inkambi yamatekisi ezophatha amakhumba yakoxopho ikomgungundlovu ikounderberg nasebhulwa njalonjalo Ithe uma ifika inkampani yayizosiza ukwakha le nkambi, yafika yamukelwa kahle kakhulu, kanti nabasebenzi bayo basheshe bajwayela. Njalo makubumbani ihora leshumi nomuvo, babehlanganyela ndawonye, kuhle kwamahlaya, kuncokolwe namanesi asuke edlula, kwazise kukhona nesibhedlela khona la, iSt Apollinaris Hospital. Cha, zinhlelo ezintokazi Mfuka Dlamini, futhi ngathi zizala umama oyedwa, ngiyakutshena dadewethu kwababa. Umntole donsa umlenzo wode ufinyeza. Suka wena mtolo kusho ukuthi uma ungaphika nobuhle balezi ntombi ungagcina uzekeza abalikhulu ukhona nje umamthembe ekhaya cha danga yethu yena ukhona ukuthi nje ubuhle balelizwe bembathiswa abesifazana benekeke lisho uliphinde lelo kodwa akufanele sinike abafazi bethu sizathu sokuqoma le emakhaya ngoba uma beke bezwa lokho impela ungezwe kuthiwa sebedlala abafana benkomo asho lamazi qeda ncume kancane Mina wami umfazi ngeke azangifebele sibalikhulu. Ngamcupha phinde futhi uma njalo ngiye ekhaya ngidlule ebhulwe enyangeni yami ngithola imbiza khona ezongizwa kahle. Ahleke kakhulu Dlamini. Mbiza leyo yokubulala mhlukhohlwe yina nekufanele ulifake. Bahleke bobabili. Baqaphela ukuthi usithole selokubeqalile ukukhuluma ulokwethule nje ebheke phansi. Wesithole. Wathula nje intanga yethu sibe sincokolisana la nomfoka sibalikhulu. Ngimtshela iqiniso ukuthi umfazi uyacushwa. Bahleke futhi kanye kanye. Avusa amehlo sithole, zithi qathaqatha emehlweni. Sithole kwenze njani? Ngabe sesonile? Asukume sithole ahamba jike khona la. Aphephethe la abekade ehleli khona. Ziphinde zithi qathaqatha khona ezinyembeze. Ahlale phansi akuzidonsa. Bafowethu, alikho libe nilikhulumile. Kunanele usithole. Khuluma sithole udliwa yini? UDlamini ebuza ngokukhathazeka. Akhiphindwa ngemnyama kodwa obonayo yayikade ibovu. Aze sula amehlo ziphinde zehle bese donsa umoya kakhulu. Abuyisela indwangu ekhikhini lakhe. Impela bafowethu impilo iyakwazi ukuba isilingo. Ngifisa sengathi ngingabuyela esiswini sikamama ngiqale phansi ngibe yihlule kulo bunzima bongifanele. Khuluma Jobe okwehlula amadoda kuyabikwa. Kunanele umntolo. Avula ucingo lwakho sithole okuqaphelekayo ukuthi belivaliwe ingene imlayezo efoneni yakhe ilandelana angalihluphi ngokuyibheka abheke phansi bese phinde vusa ikhanda mina ukuthula ngiyokuthola ezulwini ngoba lemhlabeni ngeke ngakuthola sengingcwabe ngikhathele manje indlela yethu sonke leyo wejobe sonke siyakhona futhi kamathubu nasilindile kulandisa umntolo kungena ucingo kusithole Albuke aliphindisele ekhukhwini. Athe sathi uyaqhubeka nendaba liphinde likhala. Hello. Ini into yanini leyo kuphi kanjani? Bahlohla amehlo Dlamini nomntolo. Angalivali ucingo sithola azwakale sesholo phezulu. Kwangiphinda lokho. Yini kwenze njani? Bebuza kanye kanye. Umngami. Usephindile umngami. Usengiphindile umngami. Wenzeni? Kubuza umntolo ngokwethu umngamo wonke lo umngami lo sekuphinde kwagadla futhi ukufa kungigadla lengethembe khona bangigadla ukufa pho umkakho ungena kanjani kuyona yonke lento kulimele yena yini xoxa sithole khuluma kubuza uDlamini baphazanyiswa izibandla libamemeza wemadoda nahlala nodwa nje lapho yini wozani la nanga umdletshe sifikele nenyama uthi uyiphathisele umkakhe emakhaya bathule nje bobathathu madoda shonani khona mina ngeke kungene ukudla babhekane bese sukuma umntolo eshona khona asale uDlamini danga yethu mhlawumbe uzongitshena uma sengiyingedwa khuluma ndoda lingcono ithumbe liqhumile kunethumbe lisana nobovu kuncenga uDlamini sekushona ingane kamfowethu loyo bese imfihla ngeledlule asukuma usithola khipha umakhale kukhwini wakhe Awuchofe kabili bese libeka endlebeni. Lubanjo wesifazana ozwakale ematasa. Usithola vela shiya umyalezo nje.
Wawuqeda umuzi kababa.
wawuqeda umuzi wasekhaya engabe ngakwenzani. Maqeda alivala abuye usithola ahlale phansi eduze kwaDlamini. Ngihlezi ngizwa kuthiwa umlungisi usithela isisila sibalikhulu umfowethu, mina ngikwazi lokho. Kwenze njani, khuluma usibalikhulu encenga. Kodwa luthi impendulo, namhlanje lithe uma lishaya lelo shumi uDlamini nomntolo kanye nosithole baphume ebandleni balihlalela bodwa buqamama. Kwaba sengathi kusa ngokunye manje kusithole, wazinwaya ikhanda wasukuma wahlala. Wakhipha ucingo lwakhe ekhukhwini washayela inombolo yomkakhe wacindezelela ukuthumela ucingo. Mazwane nkosikazi, ngikwenzeni kangaka? Ngikwenzeni Themba lami? Lukhombisa ukuthi bela umphonse entangeni uma liqhubeka isiqophamazwi lesi esiyalela ukuthi kuvale ucingo. Damn it! Abuye ahlale phansi. Sithole, ungakhuluma nami futhi ke nami ngumuntu, kanti iy'nkinga ziyinsila yomuntu. Ahluleke ukukhuluma usithole, qeda sondele ehhovisi lenduna elikhona la ngaphakathi endaweni yomsebenzi. Akuphelanga namzuzu waphuma waya koza kwabo, wafika wavalelisa negengeke yasimvalelisa incoma nedliso lomkakhe selimenze washiya umsebenzi. UDlamini abuyele koza kwabo, uphume waqonda ematekisini wasecela ikhumbi ezombeka ebhulu nebala yagcwala ngaye. Iphume yayowela umfula umzimkhulu, yashosholoza yadlula kohlabeni makhongwane emnqundekweni njalo njalo. Ulokushila umkenenezo ama-soul brothers athula musukukhala. Udelo ke wafaka nje amagiyi umfokashezi kwazisa insimbi endala le, ethuke ngoba eseqhukuluzo wesifazane thizeni usithole emnika leli pheshana lokwesula. Athi kwesula inyembezi kwale zithi qathaqatha, ncese muntu wenkosi, noma ngabe iphuphu lomnzima obhekene nabo, kodwa ke asikho isimo esingadluli, kuzodlula. Adlela imhlathi nje umfokasithole. Ishosholoze njalo yasifika ebhulu, wehla wasegibela ezombeka enkumba nebala yamthatha yase yambeka esangweni kwamfowabo. Uthe ehla nje wasekhangwa iqulu labantu limegcekeni, asondele sakwesaba. Sanibona madoda, ebulisa komakhelwane bavume, kodwa ubona nje ukuthi akuhle. Uma engena ekhishini akhangwa isidumbu sembozwe ngengubo, qede kwavela izinyawo kancane. Athi uyabingelela kwale zivele zehle. Amakhosikazi ahlela engxenyeni yawo, kanti umazwane ukhona naye la. Asukuma afika mbula umzimba kuthi akashayeke phansi, akhohlwe nawukubulisa. Mazwane, ngicela ke sikhulume. Asukuma umanguzwane ashiye umhlonipho, ezwe sehetsheza umagambo akhumbula uthathe. Baphume bajikela emva kwendlu. Nkosikazi, ngikwenzeni? Ngikwenzeni kangaka? Baba khuluma. Adonsi inyembezo sithole. Akukwazi nkosikazi. Akukwazi. Lengane ubuyizala. Ubuyizala lengane ngeke. Umenze ingane yami, ingane yomfowethu le awunamahloni. Athule nje umazwane. Qede kwedlula ingelosi. Indoda idla imhlathi. Kuqhamuka umagamba egunqa kwazise iminyaka isihambile. Ndodana, sebefikile abezidumbu. Ngicela uzobasiza ubabambise umntwana kiwe emakhazeni. Aphefumulele phezulu sithole, qeda landela umagamba. Asale yedwa umazwane, kuqale kucace manje ukuthi kwenzakalani. Abuyele endlini, afika zothe njengabo bonke. Akuphelanga mzuzu engakanani, yasuka imoto yesidumbu yahamba. Kwazala umndeni kanye nomakhelwane. Usithole igama lakhe uzwe lethu, kanti bazalwa baba bathathu, iy'nsizwa zodwa. Eyokuqala uZamani ongasekho nabamfihle ngele dlule, bese kubuzwe lwethu owokugcina uSifiso. USifiso umphuphe nje olihlalela emakhaya, uphila ngokwazi imize enotshwala. Sekuhlwile impela manje, sewubona ngamalulwane ezijabulisa ngokucala uzegcekeni. Amakhosikazi omakhelwane kanye nomazwane kanye nomama kaMenzi bahleze emseleni. Usithole ukhona naye le ndlini. Inzukazi ke indaba yalapha ekhaya ubona nje ngokuthi akekho okhulumisa omunye, kuthule nje. Mazwane, ngicela ke sixoxe. Usithole esukume ephumela emnyango. Asukume nomazwane zidonsa.
Wena nkosikazi, wena mazwane, wena. Ngiyakuzonda mkami, ngiyakuzonda.
Zehle inyembezi endodeni.
Baba khuluma, kwenze njani?
Avela gebe isikhanda nje usithole.
Mazwane, Mazwana, so ungazulale nendodana. Indodana yami, indodana yesendela umfowethu. Unesibindi mfazi. Unesibindi.
Kuse ngokunye manje kumazwana.
Nkosikazi umfowethu, umfowethu baba kaMenzi. Nobaba bashonile ngesifo esifana nse nesikaMenzi. Ngitshene nkosikazi, ubulala nabo bonke. Ngitshene, khuluma Demeter.
Baqaphela isithunzi esisondela kubo. Memfu, uSifiso, udaka uyashunqa. Ofika nje bhuti, sawufuna ukugqiba ikhebuli. Kodwa ke kufanele, indlala iyanibulala enkondlo lakini. Salani niqabulana, kodwa mna ngisayosha endlini, ngiyosho ukuthi wena sishonelwe wena ufuna ukugqiba ikhebuli. Abindwizabo sithole, qeda hamisane nomfowabo bangene endlini. Asale umazwane nemicamango, ngesikade alandele. Angena uSifiso afika yolala emakhandleleni la kwendlalelwe khona izingubo zikamufi. Athule nje usithole kuze kukhuze omakhelwane bamhebeza. Avela sukuma ahlala eduze komfowabo. Amehlo kaSithole wasuke kumazwana. Azethuke sezehle emehlweni yenyembezi adonsa umoya kakhulu.
Bomakhelwane siyabonga kakhulu uzosikhalisa kulo mshophi. Kungekhona kokuqala. Njengoba nangefikele edlule, benikhona phakathi kwaleli khaya ngenkinga efanayo.
Adla imhlathi ubona nje ukuthi ubambe inyembezi.
Siyabonga kakhulu.
Bavungame nje bekhombisa ukuthi babonga ukubonga. Asukume uSithole aphumele phansi. Adonsa ucingo lwakhe ashayela inombolo ebhalwe cupha umfazi. Lukhale kabili, qede libanjwe. Avevezele sabe ukukhuluma licisha aphinda shaye.
Hlalo dabeni, kona wenziwa yini ukungifonela ngalesikhathi?
Cha, mnumzane nginenkinga la. Ngathola umuthi lapho kuwena. Manake, manake, mana mnumzane, angazani namithi mina ushayela inombolo mpumbulu.
Yaqede yalivala le ndoda.
Mnumzane, mnumzane, damn it, uselivalile.
Abuyele endlini, aqaphele ukuthi umazwane nomama wakhe, umagamba bekho. Angalihluphi ngabo nje. Ukude nemicamango. Egunjini elingenhla lapho bekulala khona uMenzi. Umagamba uhlezi phezu kwensimbi yombhede, kwazisa isiphontshi esisusiwe. Umazwane uhlezi ezansi kwayo le nsimbi.
Makoti, wenze njani ntombi?
Avela athule nje umazwane, sehle.
Mama, kukhona ukushaya amanzi lapha. Lo muntu wangicupha. Kodwa wena mama, wena wonke lona.
Zengelele umagamba.
Imina kanjani makoti? Imina kanjani? Wena mama. Wena wathi angilale noZamani mama. Wena wathi angilale naye khona sizovusa umuzi kamfowabo ngoba ubona singabatholi abantwana. Wena mama. Wehluleka ke naye. Kase ngilingekele ekhehleni ngoba bengifuna ukuvikela lo mshado.
Athwala izandla ekhanda umagamba. Usezwa nelokuthi umyeni wakhe naye ulale naye umazwana. Asukuma jike emsamo. Ahayiza buya mephambi kwakhe.
Ingane ke yona uMenzi ungena kanjani kulolu gibe?
Ziyehla manje inyembezi.
Nekhehla mama. Nekhehla lahluleka. Ngize ngicamanga umuntu osamusha.
Aphume ehayiza umagamba. Kuze kuphume uSithole.
Mama, kwenze njani?
Athule nje umagamba. Kodwa ubona nje ukuthi uzibambile. Bangene ekhishini beqhubana. USifiso akazi noma liyashona yini.
Nokho bagcine belalile kwaze kwase kuseni. Kuthe uma kusa kwase ngasekho uSithole. Uvuke wabamba itekisi lokuqala liye eThekwini. Inhloso yakhe kufinyelela emlazi. Komunye wogobela lapha azimisele khona ngokuthola umuthi wokudlisa umazwane ngoba uyakholelwa ekuthenini konke lokhu kungesandla sakhe. Futhi umemiyeka baningi asazoqhubeka nokubabulala. Nebala konke kuhambe kahle wayifica lensizwa futhi yamsiza. Uthe efika nje wahlangatsheza uSifiso esangweni emcela ugwayi. Ufake isandla ekhukhwini ngenhloso yokumnika imali kanti kuzoqathaka nalesijumba nasomuthi wokudlisa umazwane. Wasicosha kuqala uSifiso.
Mfowethu, namanje usathanda imbiza ngoba uzani nje. Phela awamnike mina umazwane wakho mina ngizodabule kumina.
Imcasule le nkulumo uSithole qeda hlwithi umuthi ahambe. Ngenhlanhla afika kwenziwa afice kwenziwa isidlo sasemini. Acama ngekaningi kuvele kuthi xhifi nale nkulumo kaSifiso simnengile. Acamanga ukuthi noSifiso uzovela gaxele kulomgibe ngoba vele kusho ukuthi umazwane akalilutho.
Afika acela ukuthi okwamazwane kungafakwa kakhulu, akube nje kancane. Inhloso ukwazi ukubona. Emqondweni wakhe akasenandaba nokungcwaba umazwane. Nebalalibone iplate eliphakwe kancane, asha ubhunyeke benganakile. Abahambisa ukudla, bakuthathile, kwase kuhamba. Ngesikhathi bengena ekhishini, kuqhamuka uSifiso, ahluthe leplate. Aphazanyisa umsindo wengane usithole, kwazise usezivalele. Ngokwakhulindelwe noma yini, avula ikhethini. Umebheka uSifiso udlala nengane zakomakhelwane. Uphethe iplate lokudla, anganaki. Athe suku uSifiso angene nalo endlini ngenhloso yokuthola ujeke wesizulu. Afika likhohlwe ngenhla kwensika. Aphume nojeke, qeda ahlala onqenqemeni lomthangala. Avuse kabili, qeda acule.
Awavuke kusene yolanda impahla. Wathe endlelene bamnika mamba wadakwa. Ngidakiwe mina.
Aphazanyisa uSithole. Mfowethu, kushoniwe la kufanele ngabe uyacula.
Avele ahleke kakhulu uSifiso, qeda avuse kujeke wakhe, bese ezesula umlomo.
Eviso wazi mina ukuthi akhoza kanjani amakholwa ngomngcwabo, ngoba becula kakhulu kunami.
Qeda ahleke sakubhuqa. Ekhishini ngasemsamo, khona umama kaMenzi, uzimbozile njengengubo. Ngeza sikwakhe kukhona umazwane, ngeza acana nje, kukhona umagama, kanye nomakhelwane. Kungena uSifiso, abone le plate lakhe, qeda akhumbule, bese lithathe yanalo kumama kaMenzi. Athi uyaguqa phambi kwakhe, ashayeke phansi ngobuso.
Mkamfowethu, thatha nako ukudla. Akaze ngikubone nje ukuthi mbibi, nane plate elilodwa. Ngilambe impela, kodwa wena fana uzama ukubamba umoya. Sahama mngamfowethu.
Anikini ikhanda samuntu obongayo.
Suka, thatha nako ukudla.
Alithathe qeda adle kabili, bese bonga. Aphumele emnyango uSifiso, akushiye lapho lokho kudla. Kusegunjini lapho uSithole ephumule khona. Udidekile manje umengezwa lutho nasililo nje. Adonsa ucingo lwakhe, alicofe kabili, ezwe isililo ekhishini. Aphume ekhanja, ahlangane nomazwane ethi uyombiza. Liphothani ikhanda entodeni?
Wena wala futhi, wala wena?
Kubuza uSithole, amedlule nje qeda angene ekhishini. Aceke icamehlo, ube sengathi uyaphupha uma ebona umfazi womfowabo edindilizile ekhihliza amagwebu ngomlomo, ephuma negazi emakhaleni kanye nasemadlebeni.
Ma, kwenze njani ma?
Kusengokunye manje kuSithole, ajuluka abe manzi, kube sengathi ungena umkhuhlane, nafevezela wephansi. Kukhala umaye, nansi indoda isilela amankeyane, iyadlikiza. Kungena uSifiso nojeke wakhe.
Ma, kwenze njani? Umfowethu walala kanje, kwenze njani? Angithi bayafihla utshwala, bayafihla. Thina siphuza sibonwa, buka sidakiwe siyabonakala.
Uyalihlekela nje akazi noma lishaphi. Kukhuze wonke umuntu. Ethusa ukubona igazi kumama kaMenzi.
Ma, kwenze njani?
Sithule nje salukazi. Kuphuthunywe namanzi athele uSithole ihlengelele.
Uphi umngame? Mazwane ngiyakuthanda, kodwa uthando lwethu lunensila yasemathuneni negazi laba kwethu.
Kwathuke wonke umuntu endlini. Kuphuthunyiswa iy'ngane ziyocela imoto kamakhelwane. Ngoba umama kaMenzi ubukeke saphile, kona nje ukuthi sekudingeka umuntu onolwazi ngempela ukuzokuqinisekisa lokho. Neba lusibiya umakhelwane ukhululekile futhi unosizo kakhulu. Uthe ngena nje emnyango bamtatamisa, wavele waphelele ezandleni zamazwane. USithole uyahema nje akazi noma kutheni. Saqhuma isililo zananele intaba. Abantu bonke bababazi isimanga sokushona kwengane nonina ngendlela engaqondakali. Liqhuma ithumba komunye womakhelwane ngokudla kubone kunika umama kaMenzi. Kucace nje ukuthi indlela enza ngayo kunobuthi phakathi, kodwa ke athi akathule ngoba into yomndeni le. Asukuma lithathe le plate, qeda achithe lokudla. Esabela iy'ngane lezi ezigcwele lapha ekhaya. Imoto yesidumbu ifike sebembozile ngoba bebefuna kufike yona khona izokuqinisekisa ukuthi ushone ngempela yini. Nebala bafike bakuqinisekisa bese bemthatha. Uyibuke njalo umagamba imoto yaze yayosita. Emva kwaloko wasecela kumazwane nosifiso kanye nosithole obonakala nje ukuthi ayikabuye ingqondo ukuthi bahlanganyele bahlanganisa amakhanda njengomndeni mayelana nalesimo nebala kwabanjalo bantu bami konakele ngimngaka njangikaze ngibhekane nalesimo esinje kubi bantu bami le ndaba ayisamdingi ingqondo ngqondo kuphela niyabona lokhu nami ngiyakweshwama Esho shayi izandla samuntu odikilayo. Usithole lo kwengunduzile nje. Mina mama, mina ngamcupho mkami. Ngamcupho. Izwi liyahehlezela nje. Qede wahleka kakhulu. Bonke bavula amehlo. Qede ngingenelela usifiso. Uzimalanga. Wawuthi ubele umuzi wakho. Yena umthembini lo mkakho. Zimbinde lezi inkulumo magama avela khala. Mina ngimcamango manje neyekhe ehlalakhe ivuke kugqokweni akhale kakhulu mazwane usifisa vele avuse kujeke akhiphe iboxa kumdantsane qeda ilayithi
bantu bami ngiyaxolisa bantu bami konke lokuyizandla sami zwelethu ndodana zwelethu kwangikhobaza ukuthi isifande sakho asitheli ngase amngene emlonyeni usithole kungathi yabuya manje ingqondo akhumbule nokuthi kushoniwe
mama wenzeni wenzeni mama ndodana ngacela kumazwane ukuthi alimise umfo wenu esivandeni sakho ndodana ngoba ngangifuna abazukulu naye wahluleka bantu bami yena futhi lona yena lo wafaka ubaba wenu kulensimbi akadelanga lapho wasefaka uMenzi
Aseke kakhulu sithole samuntu ohlekisa ukuzima ubuhlungu asukume usifiso ahlale kumazwane ngobhongwane azabalaze kabili umazwane awelele kude usifiso
nami uzufuna ungibulala nami uzufuna ngibulale
athule nje usithole zibonakala zehle inyembezi
mama noma ngabe kuthiwa izulu lukhona mama kodwa wena ngeke ulingene Mama ukwazi ukufaka igazi lami esivandeni sami. Ukwazi ukungidayisa kwigazi lami ngoba uthi wena ufuna ukuba nabazukulu. Nakho ke kufanele ukwazi. Nami bengisola ukuthi kukhona okushaya amanzi lana. Ngase ngamcupha. Ngamcupha kumkami mama. Ngamcupha washona ubaba kwashona ubhuti ngendlela efanayo ngasola. Nansi indodana kamfowethu iyabanda. Mama zonke lezi idumbu kufanele zibuzwe kuwe. Mama, naye lo wesifazane lo wesivande, naye le idumbu kufanele ibuzwe nakuyena. Udine kakhulu mazwane, ngase ngiyofuna umuthi wokumdlisa.
Aphinde usifisa agxumele emqaleni kumazwane. Umazwane aphinde amphonsele akhambe futhi.
Ngibulale nami. Noma ke nami ngifake esivandeni sakho, ngikifake ngivane ngifele khona.
Bakhuze. Aqhubu usithole.
Ngikuthengile mama. Ngikuthengile umuthi wokubulala ngakufake ekudleni. Lokudla
kuvele ekukhala ubumayemaye. Angabikho thulisa omunye. Emva kwesikhashana ubese kuthuleka. Usifiso saloko embuke njalo nje mazwane. Uyabona ukuthi uswela amandla kuba kamhluli ngamandla. Kungabe usephinde wamgxumela futhi. Aphefumulele phezulu.
Into engidina kakhulu. Uthi kushuthi lo muthi athi umfowethu awufake ekudleni bowukulokudla mina engagamisela umakamenzi
zithi khophokhopho kuyacaca ukuthi sebuthanda nokudamuka utshwala iyaqhubeka esiqeshini esilandelayo